that you know, that you know. Jinga dendi usi wanga mistake. Na oba amba zine bako amba. Dodi buzan nendiri kamusiki.